Kwividiyo ephelileyo ndiye ndanibonisa ngoku ndibonakalisa into yokuba isum yezonke i-positive integers ingabonakaliswa ngo-n plus open open no-n plus 1 over 2. I-integers ke onke amanani ke angezo-decimals ke. Kulena ividiyo ndifuna unibonisa ngoku enye i-proof ke ngoku ndingayisebenzisanga i-proof by induction. I-proof by induction ndiyibona ithandiwe nobumzinyana kancinci, mhlawumbi abeni benu abayiqapheli ncam bayithini imeko yayo okanye abayilandeli. Mandinibonise ke ngoku, le nizawalula uzayibona. Sizawuthi i-sum ngu-s of n, u-n ke ngoku ngamanani, basithi u-n ngu-3 okanye ngu-4, njalo njalo. Sizawuqala sithi ngu-1 plus 2 plus 3 plus 4. Iqhubekeke 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 kwi-sum yethu iyotsho ku-n minus 1 iphele ku-n. U-n minus 1 linani liphambi ko-n ke s of n wethu ngoku uphela phayana ku-n, kweli nani sifuna uphela kulo. Singaphinda siyibhale ngokutsha ngoku sithi sum of s of n, sum yethu siyiguqule nje sibhale ngolu hlobo sithi ngu-n plus n thabatha 1 plus n thabatha 2 plus siqala emva siyotsho ekuqaleni ke ngoku siyotsho ngoku 2 plus 1. Ndiyathemba niyayilandela nditsho. Le nto isinceda kanjani ngoku? Singakwazi uzidibanisa ngoku zombini ezi sums andithi singakwazi izawuba ngu 2 of s of n, 2 of s of n siyadibanisa nje siyakwazi nokudibanisa nezi ke ngoku apha ecala lasekunene. Sawudibanisa ezi sums ke ngoku awenzi mahluko uba sazidibanisa kanjani, sawukezidibanisa ngolu hlobo 1 nala n, u-2 nala n thabatha 1. Sawudibanisa nje ezaa nto zimbini, masenze ke sabona 1 plus n, 1 plus n uzasinika ngu-n plus 1. Sayindithi n plus 1 siye ngoku term yesibini ke ngoku sizawuba no 2 plus n minus 1 uzasinika nto loo nto emake mandibhala apha ecaleni 2 plus n thabatha 1 uzawuba ngu 2 plus n thabatha 1 ibe ngu-n plus 1. Ngu-2 minus 1 ngu-1, ngu-2 thabatha 1 ngu-1 sishiye ngu-n plus 1. Siqhubeke ke ngoku siye ngoku leyo sithathu term 3 plus n thabatha 2, 3 thabatha 2 ngu-1 sashiyeka ngu-n plus 1 nalapho njalo 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 iqhubekeke sishiyekelwe ngu-n thabatha 1 plus 2 sithe siyotsho phaa ekugqibeleni ngoku izawuba ngubani le naliyana i-term xa sidibanisa ngoku sizawuba no-n plus 1. Kweyokugqibela engoyi-term u-n wethu eyokugqibela ngqa eyokugqibela ngqo n plus 1 n simdibanise no 1 ngu-n plus 1 eyokugqibela item. Le nto ngoku isinika ntoni ngoku, izasinceda njani, sawufumana kanjani ngoku, isinceda njani sam? Bangaphi ngoku n plus 1 sibafumanayo? Sibafumana o n by n o n plus 1 ayindithi 1 2 3 qhubekeke siyotsho ku-n ayindithi by n ke ngoku aba n plus 1 by n njalo sayenza kanjani. Ubusawudibanisa ngoku zonke ezi terms zizawuba yi-n, o-n plus 1 bazawuba yi-n. Loo nto ngoku izawuba loo nto iyafana ke no-n ophindwaphindwe no-n plus 1 ngenxa yento yokuba bayi-n aba-n plus 1. Kwecala sekhohlwe ngoku sino-2 s of n ukugqiba kwezizo zonke i-positive integers ke ngoku nikhumbule ke ngoku esizisebenzisayo apha. So hlulahlula amacala amabini ngo-2 sohlulahlule necala ngo-2 eziyana kusho ku-1 s of n siye sifumane ke ngoku isum yazonke i-positive integers ibe ngu-s of n is equal to n plus 1 ohlulahlulwe ngo-2 ke ngoku. Lena i-proof ke ngoku ithanda uba lula ke kancinci i-algebraic ke yona ndiyayibona ndiyathemba niyayiqonda.